sinayo ke enye mhlawumbi i-triangle okanye exercises ezifumaneka kwi-computer. So into endizawuzama uyenza ke kuba ndiyenze apha eze sesiphinde siyifake ke koqobo lwayo lokonyana. So ithethe ukuthi u-segment B okanye umgca ongu-BC u-parallel ku-DF. Uze siphinde sichazele ukuba le nto ayizotywanga ngqo ngolu hlobo mhlawumbi ibonakala ngalo. So kuthiwa masibonise ntoni? Kuthiwa masibonise uba u-triangle EBD okanye unxantathu ongu EBC. So ithetha ukuthi le triangle i-congruent kuleya triangle okanye ifana nqwa naleya triangle. Asike sibone ukuba ziintoni esizinikwe esinosebenzisa zona. Bathi ke u-angle BDE u-congruent ku-ACB. So ithetha ukuthi ezi zimbini zi-congruent okanye ziyafana. Ze siphinde sichazele uba imigca mibini u-DE no-AC bayafana. So iphinde isichazele ntoni? Iphinde isichazele uba ezi zimbini zi-congruent u-BED kwakunye no-BAC. So ithetha ukuthi lena nalena ziyafana okanye ke mhlawumbi siphinde sibe no BED u-BED kuthiwa ufana ke yena no-CEF ithetha ukuthi ifana no-CEF. So sinayo ke izinto zethu ezimbini. Siphinde sichazele uba u-BE congruent ku-EF u-BE u-congruent ku-EF. Siphinde sichazele ekugqibeleni uba u-angle DBE angle DBE u-congruent ku-CFE. So sichazele le nkcazelo ke endiyibhaleyo. Kuthiwa masama ubonisa kuba le nto abathi masiyibonise. So sizoqala ke kwinto yethu yokuqala kuba kaloku basichazele uba masenze ntoni. Bathe masijonge ii-triangle zethu ezimbini kuba kaloku kukho u-angle side angle. Zeziphi ezo triangles ke apho ku-angle side angle? So zoqaphela uba sinale triangle elapha ongathi i-congruent kuna line ipha kuba sino-angle side angle napha sibe no-angle side angle. Okanye ke singathi mhlawumbi yile triangle e-congruent nale triangle kuba une-angle side angle nalapha sino-angle side angle. So ayiqapheleki lula ke uba mhlawumbi singathatha ephi okanye ephi le abafuna siyifake pha. Masike sehle kancinci mhlawumbi ke izovela. So siphinde siba nezi ezimbini ezi-blank okanye ezingabhalwanga nto ezilinganayo ze ke sinikwe isizathu sethu esi usibonayo pha. So ithetha ukuthi nalena ikwaxhomekeka kuba sifumana ntoni na kule ingaphezulu inkcazelo. Loo nto ke ithetha ukuthi ke okanye zileka siyibalile. Siphinde sichazele ekugqibeleni uba u-triangle ABC u-congruent okanye uyalingana no-EBD. So siyachazelwe ngoba le triangle ilingana nale i-triangle. So uba apha sichazela loo nto ke ithetha ukuthi apha kunyanzelekile uba sibonise uba le triangle i-congruent kule i-triangle, hayi le ipha ngaphezulu. So singatsho ke uba u-ABD u-EBD ndizamkutsho u-angle EBD esithe EBD. So ithetha ukuthi apha sizothi izaba congruent ku-EFC. So singambeka ke ngoku u-EFC wethu nantso ke. So ithetha ukuthi ke ngoku xa sifika apha singakwazi thinganeni. Okay, masike sidlulele kumcungeza sibone uba mhlawumbi wena usithatha usibeke phi. Le triangle sesichazele uba i-congruent kule i-triangle into esizama ukuyijonga okanye ukuyibonisa. Ithetha ukuthi le triangle i-congruent okanye ilingana nala triangle engapha ngasekunene. So yeyiphi ke inkcazelo esinoyisebenzisa kwenzela uba sikwazi kaloku ukungena kule triangle esizama ukubonisa yona. Okanye yintoni le triangle ehlulelana nayo nale triangle sekunxele. So licala ke singatsho ke uba icala lengu-CE lilingana nento ethile elikule triangle ngapha. Ze ke ngoku sikwazi ke ngoku ukufaka ntoni, ukufaka izinto kule triangle yethu engaphakathi. So EBD no-EFC kuthiwa nabo bayafana okanye ba-congruent. Uzoqaphela ke uba eli cala lingu-CA liphesheya phaa kule triangle ezintathu. So masitsho ke uba mhlawumbi ziyalingana neli. UDE singatsho uba uyalingana no-EC kuba kaloku zombini zingaphesheya kwela angle inemigca emithathu. So uyaqaphela ke UDE ulingana okanye u-congruent ku EC. Mhlawumbi iqaphela ke ngokuba iyaphi. Ze siphinde u-ABC. So ngu-A u-ABC. So singayibonisa ke ngokuba kutheni le nto zifana kuba kaloku ngoku sesinazo iinto ezininzi esinothetha ngazo kuba sino-angle side angle naphaa sibe no-angle side angle. So ithetha ukuthi sinaso ke ngoku isizathu esinosifaka. Ze siphinde ekugqibeleni sizofumana uba uBC ulingana noBD kuba uzoqaphela uba zii-corresponding sides okanye ke ngamacala apho angqameneyo kuba uzobona uba naphaa kulolo hlobo nantsi yaphaa la angle. So ithetha ukuthi zine-corresponding sides okanye ke zinamacala angqameneyo xa siwajonga kakuhle. Ekugqibeleni ke ungagqibezela ngokuthi leya elingana naleya ngokuyizobe limica emithathu. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi ke ngosingatsho ke ngokuba u-triangle ethile lingana ne-triangle ethile ngenxa u-EBD ulingana no-EBC. EBD congruent ku ABC ngoba kaloku sino side. Loo nto ke isinika isizathu soba sikwazi ukuthi ziyafana nqwa okanye zi-congruent ngelasemzini. Into ke ebangela uba ibe lula yile nto uba sinikwe kaloku amacala amathathu afanayo. Ze siphinde naliya nelaa cala phaa elinamacala amathathu. Ze ke ngoku eli cala lona elingu-B lingaphesheya phaa kunela side okanye elaa cala elikrwele umgca oyi-1. So ithetha ukuthi ke ngoku ezi ezimbini ziyafana ngenxa yoba zinantoni, zinamacala amathathu. Xa sijonge phaa siyabonisa uba inkcazelo yethu ilungile. Kaphinde.